Kā tiha, he kōrero nui I puta ake ki te rāngai mā tauranga I te rānei. Arā, waru tekau ngā kaiārahi reo I roto I o tātou kura, ka whai I te utu nui ake. E hari I te mea, ko te reo anake tā rātou e kawe ana I roto I o tātou kura, engari ko ngā tikanga me te mā tauranga Māori anora hoki. Kei te whare pāre mata a te Okiwa Mclean e tatari mai ana te Okiwa. Kā rea kore, kei te huro e nei kaiārahi reo nei I tēnei rongopai mō rātou.
Koe apu e skare kua te kaumāwaru marama, te kāwanatanga me ngā ue pū nei e oke ururoa ana I tēnei tono. Me te hae tautoko ana rātou, kua hia tauke rātou e aro kore tiana e te kāwanatanga. He whitu te kaumāwaru ki te waru, te kaumātoru o rau, te pikinga o te utu kā kitea, hei tauirāke me nā he rua te kaumātoru tāra, te utu kia rātou I nā mata nei. Ka api ki tērā ki te whā te kaumātahi tāora, tāra ia te haora, me nā rā ka whakamanatia tēnei o ngā tono. He tono me whai whakaitanga tonu I ngā kaiārahi I te reo huri noa I te motu. Me te aha te ahua nei e āmine katoa ana rātou ki tēnei o ngā tono. I uia e hau e rua ngā kaiārahi I uiuitia e hau I te rānei. Ka tahuri ake rā tātou.
He uare nui tō te kaiārahi I te reo Māori ki roto I ngā kura huri noa I te motu. Kua tai te wā.
Kua roa te wā, kua noho, ko ngā kaiārahi e hāpai ana I ngā kaupapa Māori katoa I roto I ngā kura, huri noa I te motu. Kā tika, kua tai te wā, kia whakamanahia aua mahi.
He mea nui, tēnei kirimana kia mātou otira, kia tātou ngai Māori, ngā wahine Māori, kia whai mana ai. Mātou mahi. Māori mā, he rā hoi tēnei.
Nā, ko tētahi o ngā raru nui, mā harahara nui roto I o tātou kura I tēnei wā, ko te toko iti rawa o ngā kaiako, ahakoa hea te kaupapa whakaako. Kei te wharepāre mata tonu a te Okiwa Mclean, no reire te tuakana te Okiwa, kei te tino oke te maha o ngā kura putano I te motu, I tēnei kaupeka nei o te takurua, ne?
Tika tonu tēnā e skori he hanumitanga o te uru tāko o Whiori tētahi. Me etahi atu ngārara e rerere kau ana I te takiwā pēnei tonu I te refa-refa me te fru. E rutu nei ngā kura māhita ki raro. Ko ia pū te take e karanga nara tau ki ngā kairifi kia taka tūake ki te mahi. E hei tauira ke I etahi wā kua tukunga ngā ākonga kia hoki ki te kāinga nārunga I ngā taumahatanga. Tērā hoki etahi atu wā ko whakakotahia ngā nā rōpū ngā akomanga e toru e whārā nei hei akotanga mā te māhita kotahi. Nō reira, koeira noiho ētahi o ngā naue e tāmi nei, e taumaha nei ngā kura māhita huri I te motu.
Tēnā koe te Okiwa, kia mautonu mai rā e hoa, ka hoki anō ki a koe a kōkō tonu ake nei. Hoi anora e tīwi ko tētahi rohe e tino oke ana I te toku iti rawa o ngā kaiako. Arā te kaupapa e kātahi anō ka kōrero hia e māua ko te Okiwa. Arā ko te tai tokerau. Nā, kua kōrero mātou o te karareki ngā tūmoaki me ngā kaiako o ngā kura tuatahi me ngā kura tuarua o taua takiwā. Ā, hei tā rātou katoa, kua tai tēnei raru ki Weriweri. Anei rā te pūrongo a Pohaturoa Wāinga.
I te taitokerau I te kura tuatahi o Manaiavu, he uaua te whai kairifi, hei whakaki I ngā āputa. Ko ia I whakatau ai te tumuaki, me puta atu te karanga.
I've put out the karanga to all of those teachers who are not currently teaching, who are at home for whatever reason, and said, look, contact your local school, contact schools in the area and let them know that you're available.
Hei tā o tēne nā te mate ko Whiore nā ngā mate o te wā e mimiti ai te puna kaiako huri noa. Kei te whakamahia e o tēne I ngā kaimahi kaore anō kia whai tohu māhita. I ona wā ka whakahanumi I ngā kraihe, I ona wā ka noho ngā tauira ki te kāinga.
We're actually ringing whānau and saying, unfortunately, we just don't have the staff to be able to operate that class today.
Kei te rongo hoki tētahi o ngā kuranui, kei te taitokerau, I enei uauatanga.
The quality of education is simply going to drop.
E ai ki te tumuaki o te kuratuarua mō ngā tāne o whangārei, I ona wā ka hoki a tōpū nei ngā tama ki te kāinga nā te mea kaore he kōwhiringa atu anō.
Appreciate that that's had an impact on students for sure. But we just couldn't keep asking the staff to stretch themselves any further than they already were.
I toko ake te whakaaro kia tautokohia ana tauira, E. Smith, me te tūmanako nui ka hoki mai rātou ki te whakaako I tō rātou kura.
There is a crisis, and it's not a crisis that's looming, it's a crisis that is current. And this has been flagged for many years from principals.
E tatari ana o tēnei kia whakatīnana hia ngā kupu taurangi e te kāwanatanga. E ki nei ka haumai he kapa kaiako no tā wāhi. He oi, I tēnei wā, kaore anō e rā kupu, kia whai kiko.
So we are seeing a lot of our staff that aren't assigned to classrooms now taking up that role.
Ko te manu e kai ana I te mātauranga nōna te ao, he oi, ko mā harahara te kai, a e nei tumuaki. Pohaturua Wainga, te karere.
Nō re re karema, kei te whare pāre matatonu a te Okiwa Mclean. Te Okiwa I kōrero koe ki ngā minite o te kāwanatanga I te rā nei mo te ruarua rawa o ngā kaiako. He aha tā rātou ki a koe?
Ko tā rātou kōrero mai kia hau e Scotty, e rongo ana rātou I ngā nawe me ngā auwe o te kura o te hunga Kaiārahi ki roto I ngā kura tatu atu hoki ki ngā kura Māhita. Ko tā rātou e rongo ana rātou a Marika, enari ko tā rātou atu anō hoki hei ngā marama e tūmai nei te rāpea ka puta he hua I enei o ngā tono.
Whakai ana hau, engari te mea nui ae nei ko ngā e tino pakeke ki te kimi kaimahi mō ngā mahi, aha ko kei he mahi ana.
One of the reasons for that is that with very, very low unemployment, there are plentiful other employment opportunities out there as well, and that is having an impact on the number of relief teachers who are available.
Engari ko rungo mātou tā rātou. Amu e pāna ki tēnei kaupapa, ngā marama au te māmai, engari tēnei wai tikana ki te waiho tērā kōrero.
The Ministry of Education are providing additional support to schools where they're really struggling to find relief teachers. And so if schools are really experiencing that, I'd encourage them to talk to the Ministry of Education.
Kei roto tonu tēnei take I ngā ringaringa o ngā Kaiārahi te reo hei whakaetanga mō tēnei o ngā take, ka mutu mēnā ka whakaetia e nei o ngā tono, ka utua rātou mai anō I te 20 o ākuhata I te tau. Kā hori, e Scotty.
Pai tēnā, kā rawe hoki tēnā. E mihi atu ana ki a koe te Okiwa, e nā whakamārama katoa e hoa. Nō reira, ane, e mihi atu nei te whatumanoa tēnā koe.